nshuti bakoze iganiro vingi nawe cyakuri Indundi TV rekanda baramutse ndongere kandi ndabaye ikaze bivanye naho muhire muri kano kanya nkuko mubizi rero Indundi TV tudasiba kuma tubazanya makuru ashushye nk'ino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani waje ndese no hanze y'igihugu abarurizi akinyi bakera mu twita ba legende n'abandi batandukanye n'umunsi turi kuri athletism hari rero ku munsi hari ku munsi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 9 muri uko kwezi kwa gitugutu ishirahamwe umupira wa niyo ishirahamwe gurukino gwa athletisme riserukiwe n'urirongoye Dieudonné Kwizera batazira muvuduka bahaye kidari cyiteka umukinyi aherutse kwitwara neza mu nkino mpuzamakungu ariwe Thierry ndi kumwe nayo muduvuduka rero muvuduka Dieudonné batazira muvuduka yagize icyo ashikiriza ku byerekeye uno mukinyi akomeye cyane gose asanzwe akora amateka hanze y'igihugu ndetse aranavuga ni n'amateka yiwe yakoze muri uno mukaka tumwumvirize hama tugaruke tumwumvirize n'umukinyi nawe nyene Thierry ndi kumwe nayo
umunanotsi w'inararibonye w'umurundi kubera inyanya myiza yerekanye muri uyu mwaka uheze w'2022 Thierry ndi kumwe nayo yavutse tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu ubu afise imyaka 25 afise Thierry yiruka ivyo bita demi-fond dukuvuga kuva ku metre 15 gushika demi-fond na fond kuva ku metre 15 gushika ku metre 10 jewe naragize ibakwe ryo kumumenya kuva mu 2012 igihe narongora association municipal d'athlétisme du Burundi nashoboye kumukurikirana ndabanye ndamukurikirana no mu gihe nashoboye kuronka uburyo bwo kurongora Federation d'Athletisme du Burundi. Thierry yaranzwe n'ibintu bitari bike ngira mvuge mu ncamake ikintu yatanguye gutsinda ko yatsinze ihiganwa rya Jeux Olympiques de la Jeunesse mu kuronka umudari wa kabiri ibyo nabyo hakaba kandi mu 2014 bikaba byari byabereye Nanjing muri mu Bushinwa akaba yari yirutse imetero 1,300 akaronka ikibanza cya kabiri no muri icyo gihe nyene nyakwigira nyene icyubahiro umukuru w'igihugu Nkurunziza yashoboye kumwakira aramuha aramwambika icyo kidari hari ngozi muri uwo mwaka nyene yarabandanije aserukira Burundi ikintu kindi cyamuranze mu 2019 yararose ikibanza cy'icyenda ku isi mu ihiganwa mpuzamakungu rya cross country ryabereye muri icyo gihugu muri Denmark Aarhus mugabo icabiriye uyu mwaka niho yagira imyanya itangaje ku Burundi kandi gatangaza no ku isi umwanya wa mbere yagize mwiza cyane yawugize ku metero 5000 aho yagenda munsi y'amasegonda 13 iminota 13 mu 5000 atana rimwe byari bwaboneke yagize umwanya we iminota 12 amasegonda 59 n'ibyijana 39 hanyuma aronka ikibanza cya 14 mu bantu bose birutse neza metero 5000 muri uyu mwaka arasubira uwo mwanya nyene ahejeje kuronka yahejeje kuronka abaciye mu burenganzira bwo kugenda mu higanwa mpuzamakungu ryabereye Oregon muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugabo yaciye agira ingorane aragwara ukuguru iminsi mikeya imbere y'uko iryo shampiyona riba hama biramubabaza birababaza twebwe birababaza Burundi uri ni mwanya mwiza yagize nawe nyine utangaje ni umwanya yagize ku metero 3000 akaba yirutse izo metero mu minota 7 amasegonda 25 n'ivyijana 23 hari tarike z'umunani hari tarike 10 z'umunani mu mwaka wa 2002 akaba yabigiriye Monaco uwo mwanya rero yagize waciye umuha ikibanza cya 10 ku isi mu bantu bashoboye kunyaruka kuri icyo kirere kuva rero iryo higanwa riba ry'imetero 3000 n'umunonotsi wa mbere ku isi yashoboye kwigenza neza kuva izo nkino ziba mwumva yuko ari akanyamuneza ntange mbere yiwe hariho abanonotsi bakeya bo muri Kenya umwe muri Maroc uwundi wo muri Algerie hamwe n'umwe muri Ethiopia. Umwete ibihumbi cumi naho nyene arafise umwanya mwiza w'iminota 28 n'imisegonda 4 mugabo akaba yabikoreye mu kwiruka mu ibarabara. Mw'imetero 1500 abaye umurundi wa gatatu agize umwanya mwiza akaba akurikiye Veniste Niyongabo na jewe. Najewe narahaciye. Kuri izo rero performance yagize mu metero 3000 n'imetero 5000 Federation d'Athlétisme iraza kumuha urupapuro rwemeza yuko rumushimiye cyane ariko bita certificat de mérite. Tukifuza rero yuko intsinzi yiwe uko kwigenza neza ku bibuga kubera akarorero keza urundi rwaruka ruri inyuma yiwe muri athlétisme. Bakamugira uruhande bakamubaza ingene yabigenjeje. Eka n'abantu rutse ingene bakamugira uruhande bakamubaza ingene yabigenjeje kugira ngo abiri iyo myanya myiza ize itubere akarorero. Iyo myanya myiza yagize imuha uburenganzira bubiri bwo kuzogenda mu higanwa mpuzamakungu rya cross country rizobera muri Autriche bukongera bukamuha uburenganzira bwo kugenda kugira intuzenya championnat du monde mpuzamakungu nk'uko babivuga mu Gifaransa i Budapest. Ibyo nabyo bikazoba mu 2023. Hanyuma tukizera yuko muri Jeux Olympiques zimirije zizobera i Paris mu 2024 azoduserukira neza. Tukizera yuko agira amagara meza. Turamushimiye cyane, tugira amahoro.
Ekana Thierry ndi kumwe nawe nyene yagize icyo ashikiriza, reka tumwumvirize n'ingene yakiriye uno mudahari.
Ndaryoshye cyane kubona ndi mu atlete ashobora guseruka nk'uko. Ni ibintu bitanga ingufu cyane, biratanga sapote. Nibaza ko ngiye kubandanya nitanga kandi nizera ko byiza ntarashika ko bisubizo nakoze nzobishyigaho mu bikorwa ndiko ndakora. Ego nkabashimiye na mwiza wa journalist mwaserutse ngaha kangize nti murakoze.
Dore kubimenya waciye ba kompetisiyo yaje biganiza intambara nyibwira.
Ego nakinye komisiyo nyinshi sinzi ko nozivuga zose, ariko reka mvuge izo nabonetsemo cyane. Nk'uko perezida yavuze naragiye muri Diamond League yabereye i Roma, aho nakora umwanya mwiza kuri 5 mm nkora 12:59:39 akaba ari uko nasiyonali y'i Burundi. Nibyo byaranshimije cyane kandi byatumye numva ko nshobora gukora ibirenze. Hama nkaba narasebutse no mu higanwa rya Diamond League ryabereye i Monaco, nkaba nakoze umwanya mwiza naho 7:25. Nkaba naje akaba ari jye nabaye uwa mbere muri iyi sezo yakoze umwanya mwiza kuri izo metero. Hama nkaba ngira w'icumi ku isi kuva izo metero zibaho. Mwumva ni ibintu byiza cyane. Impambanyi nazo ntizobura kuko iyo urinze uba 6 uba warakoze kandi warahuye n'impambanyi nyinshi. Rero sinozivuga zose ariko impambanyi zo ntizibura. Rero nizo
nyinshi zamanze rwose tuyivuga.
Zamanze ni uko kuva Demi 14 urumva ngarutse kuboneka dufuge Demi 19 urumva iyo myaka yose uko nakenja mu gihugu cya Espanye. Niyo nakenja gukora imyimenyerezo uhaba ntibyanyoroheye, antrenema zaho ntizanyoroheye, urumva naragenda ndideplasa izo zose n'impambanyi nkagaruka ino muri Afurika gukorerayo nkaja za Ethiopia. anite ni menya urumva ni bintu bi novuga nizo mpambanye nizo nyene nagiye nahura nazo
mwomenya yuko uno mu nonotsi w'umuhungu azaza gufata urugendo rumushikana mu gihugu cya Espagne kuri uno munsi aho agiye kubandanya yitegurira amahiganwa mpuzamakungu reka rero ndabashimira mwese mwashoboye kudukurikira muri benshi ndetse ngaboneraho nakage ko bifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Ndondi TV.